ibanga lokuqala amakhono empilo usuku lwamashumi amane nesishiyagalombili ingxenye yesibili namuhla sizofunda ukudweba imbali irose amarose ezinye zezimbali ezithandwa kakhulu emhlabeni ake sifunde ukudweba imbali yethu enhle irose ephepheni lakho phezulu qala ngokudweba isimo esifana no u bese udweba imigqa emibili egwegwile emlonyeni ka u leyo migqa emibili egwegwile iyona ezoba umlomo werozi okulandelayo dweba umugqa ojikelezayo emlonyeni werozi bese udweba umugqa ogunqizayo ekupheleni kojikelezayo wehle uze uyofika ekupheleni kwerose lokhu kuzobukeka njengecembe lerose manje dweba amaqabunga amancane kwesingezansi serose kulawo maqabungana dweba isiqu serose isiqu singaqonda noma sigwegwe ake sidwebe amanye amaqabunga dweba umugqa omgcingo osuka esiqwini uphume bese udweba omunye umugqa omfishane phakathi nendawo yalona obusu udwebile usungadweba imigqana egwegwile wakhe amaqabunga usuqeda ungadweba ameva esiqwini uma uthanda ekugcineni ungaqopha phezu kolayini umsizi ngepeni othanda ukulisebenzisa bese ucisha ngerabha imigqa yepeni lomsizi qaphela ungalidabuli iphepha ngenkathi usurabha umsizi njengento yokugcina emnandi ezokwenzeka ngemuva kwalesi sifundo dweba isithombe sembali oyithandayo ngethemba niujabulele kakhulu lomsebenzi wanamuhla kuze kube ngokuzayo nisale kahle.